Wati Sampori Guru Yuri Aika Kiki Aika Wesi
Chumomu Kiki Kweru Sampami Jishio Chimwa Wabe Sampori Mwanyo Taeno Kaiju Yere
Thank you.